gonse kumene mukutionera nthawi ino ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu ya Hot Current ndi programu imene timakabirana nkhani zofunika kwambiri ndicho linga choti tikutitse patsogolo ulamuliro wabwino komanso kuti tidzikutambasulirani kuti kunjaku kukuti bwanji. Timatenga nkhani imodzi yotentha kwambiri pa tsiku limenelo kapena pa sabata imeneyo ndikukuwunikirani kuti inu muzitsatire bwinobwino. Tikuyambikeni ndi kukulandirani inu amene mukutionera kudzera pa Zuku Dikoda, inunso amene mukutionera kudzera pa GoTV, muliponso ena ambiri amene mukutionera kudzera pa Kilie Kilie Dikoda. Tikulandireninso inu amene mukutionera kudzera pa DSTV. Ino ndi wayiresi ya kanema ya Times. Programu ya Hot Current timanena nthawi zonse kuti ndi programu yotentha kwambiri. Timakamba nkhani zikulu-zikulu zimene anthu amakamba womwina sangabwere nazo pambalambanda. Ndi walandire bambo George Kasakula. Bambo George Kasakula ndi editor-in-chief wa pamodzi pano. Tikulandireni bambo.
Ndathokoza Brian.
Chifukwa chani tili pano?
Tili pano umakonda ufunze funso pamene ili yonse koma ni funso lofunika kwambiri.
Ndi funso lofunika kwambiri.
Chifukwa tiziyamba choncho ndithu. Tili pano chifukwa tufuna kuti Malawi akhale Malawi wabwino. Kukhala Malawi wabwino osakomera anthu ochepa koma okomera anthu ambiri. Ndiye tiona ngati kuti tikhoza othandiza pa debate yoti Malawi akhale wabwino powauza atsogoleri athu chilungamo mosachepya mawu mosaopa, of course osati kuwachita chipongwe koma mosaopa chifukwa mwana mnyumba saopa bomba wake amauza bomba kuti ayi madala inezanivuta ndipo zimene mwachita zija kuti nanzanu mungondipatsako kakakochepa ngati kameneka sikanikwanira amanena munthu mnyumba kwa bombo wake kwa mayi ake. Ndiye ifeso tufuna kuti tizauza tsogoleri chilungamo pano mosabisa mosapyatira mawu. Cholinga sichofuna wachita chipongwe koma cholinga nchofuna kuti timange mtundu. So tili pano ufuna kumanga mtundu Malawi. Tili pano ufuna kuti Malawi akhale watose osati wanthu ochepa koma watose. Malawi asamapanga work for the few koma Malawi should work for as many people as possible. Because if it works for as many people as possible, in the end, tikhala mdziko labwino. Everybody will be carried along. Koma kakauti uzungu gwira nchilo anthu ochepa ndiye mtundu sitimanga. So tili pano ufuna manga mtundu. Yes.
Nkhani yathu ya sabata ino nkhani yofunika kwambiri. Ndigwirizana nalo statement imene mwanena pano kuti sitili pano kuchita mtudzu
iyayi
kapena tili pano kunyoza
kuamena kuchita dambisi kuchamakambira a minister of information
chifukwa ndimafunsa funso limeneli chifukwa ena mpaka pano they deliberately choose not to understand us amanona anyamata amenaja ndaya mwano
hayi ndithu
anyamata amenaja amango nyoza amuthani
hayi ndithu ife sitinganyoza president. A president is a president, anasekirwa la Malawi ndi a president.
Nangawani mamunena kuti is incompetent.
Is incompetent, nangasi wano tukamba chito yao.
Oho,
nangasi,
osatengati
mundu, tukamba chito yao. Iwo ngata president, afunika kuti tidale mba chito. Nde mtu halisa mea dalebedi wa chito, aminata mle mba chito, ama muuza. Kuti chito muguta, kapena chito si muguta. So wano, ufulu wana kuti a president is incompetent, tili nao, ulu imconstitution. Chifuwa, u president yo, saba ngira bajala yao. Sinu kapachi pongwe. Kwa makopana mawamene, kutu president saba ngila banja loka, kapena abale hao kutiolo, kapena muzi wao kutiolo, kapena aja, ama pangira zikolose ya Malawi, mkota kota tumchichi, msanje tuchitipa. Ndiye, 40 dare banchito, tinu fulu owa uza kuti, mujitabu ino kapena si mujitabu, ufulu mene usanga dirandi ya winaliese. Uwaresi na kuti atani, olo kuti opieza, olo na kuti hai, ndino amungano, olo mujita mungano, bali ibe. Ndufuru asianite za personal ni za dziko panoti pangamba za dziko chakuti kuti tiyenda bwino anthu kunja akwaulira umbonini wakuti wakuti simuchita bwino mwalephera ndipo kuti mwalephera tikupangani punish kapena musinthe kapena mutipase plan ina yabwino and plan iyo mwachita implement yakukanikansoni timanaonena zimenezo and because yakukanikani ife kuno tikulira tikuliza pakuti 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 maumboni ndithu mosaopa komwa chilungamo mopanga based on facts.
A government that plays with citizens' lives.
Yes.
Boma limene likukhanga likusewereza.
Likusewereza mioyo ya Malawi. Wofe ya Malawi kuisewereza.
Mutu umene ungwabwino.
Wabwino kwambiri.
Ungwabwino.
Mutu wabwino. Mutu wabwino. Wokopina ya Malawi. Kuwauza akuboma. Kuti zimene mupangazi. Musewereza mioyo yathu. Zimene mupangazi chibwana. Musewereza. Inu mwananga kuti mupanga zinthu zoti sitikudziwani. Masiku ano. Murusunga bisichi ntuboma ndi takudziwani kuti zimene mupangazo koma ifoti takudziwani zimene mupangazo musewereza mioyo yathu musewereza mioyo ya Malawi
boma limene likusewereza mioyo
ya Malawi,
ya Malawi.
Kusalemekeza Malawi kusaopa ngati ene akampavu
akakufunsani
yes
kuti kodi anyamatajare faina amatife ndi anyamatamisala anyamatawi amisala
well whatever they want to call us if it's famisala if it ukonda dziko lathu ndengari unakuti famisala
iye koma nanga si chifukwa chimadinya
sure
timadinya
sure
chifukwa ena amanena kuti anyamatamisala acha kumana ndi ndi
chibongo imenecho ikome fepa nopa singadaule ai 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 ngari feni famisala amisala famisala kuchiparara ondera chithandizo
Aga kakufunsani kuti amatisha ananyamata misalaja
yes
mugaya nke kuti mutu wa lero unaliwo kuti boma limene likusewereza nzika zake
yes tazindikira kuti tili pasi pa boma la DPP futi zili chulatu amina panga governor ziko lino ndachibani cha DPP motsogozwa ndi a Peter Atham oh yeah Atham Peter mtangi nasokoneza nambi la Peter koma is Atham Peter APM akusewereza mioyo yathu adziwe zimene zikumena liliko akusewereza mioyo ya Malawi mioyo ya Malawi akuitengera ku ntoso ngati nyama ya galo
kumaidoda
ngati mpira umapenya pa pa pa
paliso game ine yake
amaika
ti mipira
amatiponya
kandika game kandika
game
amatenga mipira kanji
tatu kumaponya munthu mwaukatswira ndiye zimene uchita boma ili Luponya ponya mipira ngati feyo ndi amali ndi femipira.
Mwaukatswiri.
Osati opa, mwaukatswiri. Sakuti opa pa zochitika zawo. Ifeyo ndi fe ngati achabechabe.
Ezona.
Oti sangati ganizire. Akamachita mapolisi, akamachita zinthu, sitikhala oyamba mmutu mwawo. We are not the priority. The priority is themselves. Iwoka namina madziganizira. Kuti kodi zvinedu chitachi poyamba ifeyo ngati amene tiri kutsogolo, tiri kumpika. Tipanga benefit bwanji nchiwele chimabwera mutu mwawo osati kuti kodi amalawi mioyo yawo tipanga improve bwanji zvino sizimakhudza koma yoka so amatidoda
akutidoda adipi
akutidoda
nchifojani itasankha mutu umeneyo kusabata ino
zinthu ziwiri zachitika brand chinthu choyamba a president anapitiliza zoendera makampani aboma amena kuvuta ndipo this week anapita ku Admark Kumene tukuziwa kuti Admark is almost dead. Actually, akana kauli ili kuchipara bwezi kuti ili ku ICU. And ku ICU ko sizili bwino. Ili pa koma.
Oho.
Kuti ikangofika full stop basa mutharani zavuta. Manja mkhosi anthu. So nzimene zili za Admark. Admark ili ku ICU. Ili pa koma. Akana kha patient ndiye kuti ni mavuto. Ni mavuto ndithu. Achibale udandaula. Nimene Admark. So
ili
pa oxygen. Ndiye anapita kumeneko ukaendera. Ali kumeneko apanga announcement. Kudali bani yoti munthu aliyese mdziko muno asapanga export chimanga. Asagulise chimanga kunja. Olotapeza msika kunja kaya ku Zambia, kaya ku Mozambique, kaya ku Tanzania, kaya ku DRC anatseka maboda a president. Nkwauza asilikali kuti athandiza apolisi kulondera maboda athu kuti chimanga chisaturuke. Zimene zanachita Ellen last year. Kuti pali ben nobody mukamba kwao amapanga justify kuti ndifuna kuti chimanga poti ali machimanga chambiri sindifuna anthu anga adzakhale ninjala leta koni futi chimanga chambiri mwapitisa kunja that's how we was justify koma anthu ena amba ndaulo uri ayi a president bani sili bwino because futi kuti bani mukusokoneza nsika wa chimanga it means alimi amene ali machimanga chokwana chinafuna kugulitseko atumizana ku sukulu apeze zina apeze kwa kobili chikhala chochipa ndipo zali zonadi chimanga chinali chochipa amakango tenga mavenda chimanga kumudzi chaulere almost chaulere sete kwa chaperekechi 50 kwa chaperekechi kungotenga chaulere chimanga thayo sei a president amenobo boma amenoti ya sizichosa bani Antu ama uza chosa anibani muna mlimi wakumu uza peze uke na amagana. Kuti yae, ife sutu funa kuti tibange sibenezo. Koma pamande, ziti pamande, mm. anapita kwa adima. Kuna kuti yae, kunoko basi bani jayashoka. Ndefuso nkumati, mene maja usa bani imu. Zabini ule andani. Chifoni mlimi, maga muna ndaka alishimanga. Maga muna ndaka alishimanga mlimi. Agula, mavenda, ndi antwe na ole mela agula. Aika mawaya house. Amaliza zimenezo, mlimi panali biza, wakazo lali mechi, na jika jamala, inumpamine mwujo sabani, mwajo serandani. Ndrofuso number one. Chintushi na jimeja jitika, Eskom, zulo ulali press conference kulilongwe. A leader of opposition, Bambo Chawela, Lazarus Chawela. Anapanga press conference, kumene sada CMAO, pankani ya Eskom. Last week ni mabandu mpankani ya Eskom, mkumbukila. Ndipo ni manana kuti, mavuto wako Eskom, asadinamize. Boza sila bidu kwa Malawi. Amalawi ada penya. Amalawi masukwano information ya alina wepena balibusi. Phone, chani, abeza information. Nde, sudi mtunga kale bize, wazoro, nende chitucha boza kwa Malawi. Aguzi ndikira, kutine nza boza. Nde, boza lija mene nende last week ija, nimene zulaja wera na karo, anakazi kikapo. Nkubeleka umboni, nkubanga zambini mbili, nkulongo sola, nkubeleka maumboni, amene ina ruga kale nyuzi, ena anyawani, kulongo sola, binobino, nkani ya Eskom. Kani ya Eskom njakuti asatinamize vudo lagu lama blackouts Malawi mnomo kwa Malawi apanga dala abo mara DPP. In fact the office of the president is even involved. State house is even involved. Mufuro za wacha kwela.
Takuterwe.
Apanga dala vudo limenu tunawa mara la blackout. Tisade mtu winali yese. Tide state house. Tide OPC. It's not Eskom management. They are helpless. It's influence. Kulepera mujalemena sabata yata kulepera kusankha kampani yoti igwire nchito yoti bwerese magets abwerese majenerazi 78 megawatts tikana kauti ninayo sibwe sima blackouts hawalipo ni magetsa ambira ameneo sima gets hoje ni magetsa ambira akada tandiza bwezi ma blackouts ni oshepa mwina 1 hour 2 hours bas kwali yese pano 25 hours blackout that is not because of anything. Yes, it's not because of anything. It's the president. It's his charges. It is OPC. I mean, I'm afraid banga influence cost Eskom because Eskom I'm afraid kuti yo company mina afuna yo ni mina great to mini. Bunge lirose lini ni committee ama the IPC internal procurement committee ni mene maunika zinu kuti TNT gulesha kutipano ndiye tipangea advertise specifications ndi awa kuma kaka tweet subita kwa mtu wamba kuna anganuraka sakula kapena abrani pitankoni hapa nga mina manzema zwa procurement ma specialist na mina pita umine koko iya tipangea anapanga kwa Eskom atapanga kena kwa set house bas iya zimeneze iya kuma company kusokoneza chifuwa mafuna aliepo. Akufora, akusokone zako, kumele kupakisa kuti pano, nothing has happened. Maboza ukaoka. Chituche menana nacha kwa jwana kuti. In fact, mivi na president menana manoro, panoba, majeneraliza abwela, company na ya vomila abwela, mboza. Company yuso, yanakuti festivanga, zimenezo. Imine company, imine mafuna, hao yoo, imine mafuna uti, ipangisi mezozo, yanakuti ya festivanga, zimenezo, zimenezo.
Akuti kwa chuluka, underhand deal.
Ajokako. So nothing is happening on the ground.
Ndekuti ma general usabwera.
Palibe chichitika.
Tikarabe mundima
chonje. No, palibe chichitika. 2 weeks ago, 3 weeks ago, this last month anapanga advertise kuti si OPC anapeleka kuti okay, podi na kweskomu izizo kwa ndikani. Ndiye abangene ayi jengo. Ayi jengo anapanga advertise. Sizoti zili pa advertise.
Nanga sa president amanena kuti ma general akubwera ina iri njira.
Usabotsa. Boza.
Amane naruri.
Boza.
Ila mkulapano ina ili njia.
Ili kuti.
Ili pasitima.
Ili kuti.
Ili venda.
Ili kuti.
Bima phone.
Ili kuti. Adambali tisipe za president.
Aye.
Adambali. 2016 adambali. Oh, tibere sama general. Ali kuti. Incompetence. Opportunism. Ufuna
upeza poke na galio. Mugumbu ina sabatate. Nina kuti. Pala anyamata kusiteta usiku.
Yes.
Amene akusoko neza zintu.
Yes. Ndiye programu ibrani wapanga introduce
mungu wake. Chabu inu
Tika pika zose tika maliza. Kani nyakuti tili ni boma limene siri gani zira zaife. Zodi kuli mabuchara nyama ingo wola sisi makuja. Zodi kuli wina wa saluni ama goza tisazi mayaza ake wola amuna amene sisi kwa kuja. Ali boy na mwana mkabak. Mwana na mwuru mkabak. Mwana nga rurire ni mwana. Niwa mwana saruti.
Mwana nga kuti.
Aya.
Amuna mwana mwana.
Ali boy na mwana 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 Ah, ino zomu kwa zovida kati mfuna. Ako kwa zani mbilobina zo uku blashani blashani.
Saloni?
Aye, of course. Uku blashani blashani.
Oh.
Aye.
Numenu muna pino kamena mpa.
Aye, aye. Mpa nika mpino zoro. Ivi ni makadaba ama kwa za. Mwona muna ina hapida kwa saloni kwa makadaba.
I'm sorry.
Eh, yao nekebu. Ino mzibida kwa mene mwona.
Koma mwena kuna ngonuta.
Eh, mkwa ngonuta.
Koma it's the seriousness of the story.
Yes. Mundu ho chela zintu. Kundira ande. Ka waji sapo. Is facing ruin.
Mm.
Literally ruin.
Mm.
Zamakampa ndesi mganene. Zamakampa ndesi mganene.
Tantauzo lazimene zindijani. What is the meaning of this?
Meaning ya ikulu brand. Njono nekuti. Tini boma. Kuboma ako. Limene. Olorikama jitama police. For example. Police ya bani ya shimanga. Police ya bani ya shimanga.
Mm. Imene yoso mati ala kutansu.
Yes. Njoko mena olemera. What it means now, kuti olemera ao. Amene anasunga aka gula chimanga aka na chimanga kumuti aikamawe house olongolanda panoba namene alemere sopano
nangasaka kulisa
kunja akakulisa kunja namene alemere
vindalama vambiri mbiri
vindalama vambiri mbiri andukaona ose they are connected to the ruling DPP arazao akuti DPP namene asono alemere kulemera
atenga chimanga chomwe chichimena
chakangolanda kumuzi chicha
pantengongolanda
o yes
ndiye chomwe chijalanga si bani ja icho tsa
they make a killing
ndachitumiza
kwa utiwa wanasona matraki subano uturuka uturuka ku Tanzania uturuka ku Mozambique matraki achimanga aturuka nanga munthu osauka kumuzi angapeze traki opita nayo ku Tanzania sizingateke
so zimenzo nzokomera ma elites
aha zokomera anthu olemera akulemererabe osauka kumuzi alibene unchi
koma olemera ake so amene
ali connected kuboma kumuzi alibene unchito anthu osauka azivutikabe asaukabe chuma kumuzi chidafika poti kulibe chijosi ndi ali makoka chimanga timabageti ngapo oh timabageti pano pa muzi pano ndi ananga timaja 15 ndapeza 30 15 ngulitseko kuti uyu aku secondary school uyu apite kukasungu secondary school apite ku mitundu secondary school kaapite kuchitipa secondary school nsavutika kafizi kamwana kulibe kogulisa ali makidatha ili ku ICU baniso kuboma kuti ayi musagulise kunja mungogulisa kwamene azibwera mavendawa akubwedekeni anthu akumudzi tibera nunchito cholinga mtengo wachimanga ukhale pasi sama kamba za inflation kodi brand waiwa amakamba za inflation itu the president was busy utiuza every opportunity inflation inflation the ukwera kwa zinthu usikuli ukwera kwa zinthu kumachima pangisa the big drive of ukwera kwa zinthu ni chakudya specifically chimanga so they controlled the price of means try to keep as low as possible kuda khale mafiga zao single digit sama kamba za single digit tapanga single digit for inflation at the expense of poor people. Amavuno chimanga likalicho tsika kwa mbiri. Kuti chikalicho tsika inflation yoyende bwino. Basa zipita kwa IMF, mwaiona inflation tapanga bwino, tapanga bwino at the expense.
Amachita dala kuti mtengo chimanga.
Hayo tsika. Kuti zindu sama kwere.
Amazoni pamawa adzachita lift bunny.
Aha, adzapanga lift bunny basi ole anzao ole mera apeze chuma kunja, alemere kwa munthu osauka sakumfuna. Ndiyo kwafusa kuti the meaning of it all. We have a government in office mdziko muno limene zolinga za Malawi samaziganizira akampanga mapolice zawo olobani sana ganze mofatsa kuti kodi bani tikaipanga nanga munthu akumuzi tikuthandiza amene wali machimanga wavutika the whole year uli machimanga afuna kuliseko pangono atumize mwana usukulu timthandiza hai for them it was inflation at inflation basi panga inflation inflation ikachita control kena kubasi oh out tachotsa banija inolemera gulisani chimanga sindi kugula kumuti gulisani mpeze ndalama boma losewera ni mioyo ya anthu boma losewera ni mioyo ya anthu ndiro boma ili
zosakala mwana
zosakala bino pangono pa zosakala bino pangono pa
tilikhulupirire boma limeneli kuti litithandiza nkhawa zathu
Brani, palisho za boma lothandiza nkhawa zathu apa. Sina kamba kale kuti palibe siboma lothandiza nkhawa zathu. Mavuto athu ubwino wathu kuti zinjoya patauni kaya kumudzi. Tikhale magetsi, tizipanga makobiri, makampani aende, anthu azira welding, chuma chikwere alibe nazo chito. Zimenezo it's not a priority to
them. Ine ndina anena masabata anga apa. Kunena kuti vuto la boma iyi. Ndikuti anthu amakhala ndi mtimoti tijeretu.
Exactly.
ndizimene ukamaona ula a state house
yes
ukamaona kaya ndi OPC ukamaona kaya ndi kaya maundunamu you get the impression kunena kuti I think it ingo yeratu
chemene chabwereka ziko lo chimenecho akuti
akulako kuganiza motera kasamwa
mesama kambauka akuti dali kumphepo
kundima kundima
kundima ngumphepo kumene ngasoka kumphepo ngumwa kauti uli kuzizira
iya iya ukhozo khala kumphepo kwa mamwina uli kuli kowala
o kwa kumdima
iya kuti kuna kuti kudali mdima
anali kumdima nthawi ya George JB George Banda arati sia a president yena ja bingwa mtalika nzima wose ntendere kulabwera George Banda ndiyo ndi manager adali kukuri kumdima adali kumdima
adali kumdima akutaba
ndi abwera mawo mawo mene amachokera kuboma ndioti nthawi yathu yakwana nanga si sobalo nthawi yaoti si nthawi ya Malawi nthawi yao ndiye zikuchitika zipenesi
ezoona you get the impression kunena kuti etavutika nthera itijeretu
nanga
in fact amachito nena kuti nthawi yakudya yakudya yathu ndi imene
nanga utsogolero mpanga chocho utsogoleri wolongosoka wa anthu wa zaka zino za 21st century tili 21st century utsogolero makhawo chocho
ndili ndi nzanga wina kubomaku nthawi zonse ndikakumana naye amanera kuti iwe udajeratu ino nthawi yathu yotinafeso tije
o amalipi paja uli kusatapo
ndika every time ndikakumana naye awalo paja mudaja kale ifeso mutilo litani
nanga utsogolero makhalo
ukapita pa TV usamaya nkhule zopusa nthawi yathu yotije pa
ndiye utsogoleri umakhalo chocho utsogolero makhalo vudo utsogoleri sumakhala chonjo utsogoleri weniweni umakhala oganizira wanthu makamaka utsogoleri wa 21st century utsogoleri wa zaka zino mwina zaka zakumbuyozi kajani zanthu zipenezo koma utsogoleri wa zaka zino umakhala oganizira wanthu Brian
kuti tinene kuti adumpha malire a TPP ho
adumpha nkwasa kwa tuti mati nkwasa
oh ifo kwa tuti mati malire
yes malire ndomwe yes ndomwe
nkwaso
I think nkoli nkwaso 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 nalakwisa nkwaso adumpha nkwaso awonjeza kama mavuri uonjeza kumeneku Brian take za kwesiko
ezona
take nkhani ya kwesiko ngari mufuna kuti mukambeza incompetence of this government then opportunism imene ili mboma ili
yeah
exactly
the word is yeah
thank you yeah ili mboma ili this is the example panomba amale tikupwetekeka tikupwe a simple thing mwaganiza bwino akulu poti mazatsika kumushire pofika kutoba kodi njira ile mete kapanga magesi chani oh yofulumira ndi ma generators zina zikuti manga kaya solar kaya windi kaya ko whatever ko powered
uranium
nzotenga nthawi zofulumira tingobweresa ma generators good strategic thinking
kwambiri
ndaya mazichoka kuti tizaonjeza pangono katalifi pa anthu good thinking koma tichite hai ndiyo incompetence tichite interference. Why did the State House interfere? Why did OPC interfere?
Nkulakwa kuti amene amachita interfere ku State House.
Yes.
Amachita kwatuma?
Kodi palichimene munthu ungakadira pano ukachimene ungakadira? Palichimene ungakadira?
Nanga ndikufunsa fesomene dala.
Yes.
Amuthale kakuzonina kuti kodi kunoso ku State House nkula nyamata amene amakachita murdering.
Iwo sauze. Moro sauze. You are president angauza mara yuze sauzi kuti modi sana ndire report modi bali bali amene wauza kweso kuti bwana mufuna report ya chimene majenera ayachoda ifanya chinachitika chakuti there's a mess a procurement mess and that mess yachitika because of interference of the State House it's interference of the State House into Eskom. So what
maina amena amachita interfere
akuchuli
akuchuli
mafusi akuza mwele pano singa chule
singa
koma maina akuchulika akuchulika
maina ngati sawa chita kanthu maina ameneyo ngati sawa thamangitsa ku State House ndiye kuti akukwerezana naso
iya
nkulako kwenza motero
anthu tufuna inquire tu dzulo anya kwera anakuti pakhale inquire I can't think of an argument to say kuti zimene anacha kwera zo zisachitike apanga inquire sina panga inquire ya kuchibanga ya kuzambia
yes
kuna inquire ya ku parliament
kuna inquire
ya ku parliament yes ya kusera
kuti ana
yes tufuna inquiry ngani main source abwereso kaenda komanso parliament akumana next week nawo sapanga inquiry kuti makomiti parliament apanga inquiry ngani akakumana next week ku parliament akumana pa 10 akumana pa 10 10 next week Friday ngati next week a president atse ku parliament state of the nation address akamba kumana ku parliament iko chimaidi kufuna ni inquiry. Just like they did a good job pa Yashimanga. This time apeze committee. Kan committee yanje amaziwa ukaubele kupala kuli makomiti. Committee imozi igwirepo ntchito apa. Tione zibwere pamba zabwere kale pamba manda. Suli pali chimene siti kuziwa pano pa kuti kodi magetsi kuti tikhale blackout chachitika njani. Tikuziwa. Koma tufuna be independent akati
chimene. Ndema ti si madzi soyi.
Mazaja.
Si madzi kuti zyatumamva kuti madzi achepa.
Iya. Eskom mudla swikira ngambira na vano Brian. Zinkhani siya madzi.
Ezona.
Maboza amene afuna kuti puse ku Eskom uko ndiye ama kuti madzi. Amene ali maboza. Chifukwa yoni ndikambira kuti magetsi suti yamapanga madzi oka. That's why they were trying to buy my generators. Is accepting kuti magetsi samachoka ku madzi oka. Mukozopanga magetsi njira ina mwachangu. Ndiye popereka kuti TV zawakanika.
Ezona.
Chifukwa cha interference. Komaso interference greedy.
Yera.
Yera yes yera.
Boma iri ndi
yera. Yera yera. Saka nzaza Malawi
boma diera boma ira DPP
ndiera
vuto lina limene lili nalo
ndiera
anthu ake ngosusuka
usamati vuto lina ukauti vuto lina uchepetsa uzidi vuto libere lili nalo ndio anthu ake ndio susuka because that's the main problem
susuka makuti
ndio susuka muntu ofuna kuti zose zikhale zako
kususuka nkunina kuti kungomvaka yakafungwa ka papa mutsi kafuka ka yakambewa
ufuna kuti yakudiya
kuti sini kuti mbewa
sini kuti ngoni muntu okhandwa
paka mukishi ndizime. That's a literal meaning yagi.
Yera.
Ayi ngomba kuti kwesko akanga na akula ma generator.
Mambo divira.
Ti divira
kumeneko. Mwene tingapeze koke na kake.
Boma hili ndilo susu.
Ndiradiera. Ndiradiera.
Boma lo susuka.
Ndiye vuto nina kuti chifukwa cha diera alo tikubwerekeka ndi fa Malawi. Sawa bwereka ndiwo. O pano pa kuti upite u set house magetsa mayaka 24 hours. Sanda zima magetsa. How this is it's a security agent na mana alinjije wa jao
Malawi
1 ndio Malawi 1 ukalopana magetsi iwo zawo zukaendera ife osauka akumudzi aku osauka akundirande amene amakoma tinthu ama uchelela tinthu osauka amasaluni na amene akuvutika they can't feed their families alibe chifundo alibe chifundo nda Malawi
ndemwe ti inquire ngata muthalika sayikhazikitsa ku parliament apange yao
ya ku parliament inquire parliament ndi nyumba ya anthu
ezona
au upangali president wendine pena palipose kuli representative wa ku parliament ndiye ifeyo ngare nake parliament because parliament is the house of the people ifeyo ngare nake tufuna inquire yapapa not because kuti zinthu zili kuziziwa koma kuti mwina pali tinantina timene toti sitina turuke timene toti
turuke
how they played with our life
maina wadzika chola
kuti aha. How they missed
to find it safe kumachula maina ku parliament
because this is criminal where you are doing things more funa kuti amaleti vutike iwe bobo upeze kuti like it's criminal
sasa mala za anthu kuti ika yakhala mundima bora apeze ndalama
parliament igwirepo ntchito apa SCB kwabwera director onyawani mwene ku bambo matemba bamboleke matemba
nyamata wadzito
agwirepo ntchito apa asangokhala mu office mo alowamo tione ntchito zawo kuti wakhulupirire apaso abagwirepo ntchito amalawi tikuvutika tikuvutika not because panalibe solution yoti izizi sitikanavutika tikuvutika because solution inapezeka someone sanapange molongo soka zinthu
kodi simunanena kuti chidabwera chijene kuti ndi rumakamba
kuti cha
kuti kudabwera chijenene koma tosiyana ndi ma specifications
nkuteka kodi incompetence situ kuboma iliri sono zima incompetence yoyilipo mumboma inkombere silipo kuti they can't do anything properly ndi amazeka poso sono diera njoni nayi welicha ne this
kususu
this two combination hii very lethal it's a lethal combination
ezona
yopya tikubwereka kamara
ezona
tikubwerekeka so iyai sakale jojo
ndimafuna ndinene kunena kuti bomali tangwa khulupirira kwa kuti aendetse zinthu zathu
yes
sikuti tanena kuti tengani kwa yani zonse
ai
kuti ndiye angomaliziratu kuti ife tingokhala panda kali konse
malamulo power Brian constitution is very clear malawyers audziwa kuti ni section yanji koma ineyo ndimazoti mu constitution zilimo
chabwino kuti koma section ndese mukuyi
ndai sini kuti
koma mutori zimene muyankhulazo mungu wa situation zilima
mhavu zimena president dali nazo nibo malao zimena pass 2014 zima chokera kwa antu ifeyo ndifeyo inake mhavu amalawi ndiwe inake mhavu andi mhavu uzo mungu wa situation imana naso kuti mhavu uzo zifunika zipangiriwe exercise mokomira antu sito pangiriwe exercise mokomira yoka umokomira antu nanga kumkumange exercise pao mokomira ife muli ni mhavu yoti mkozo ubesa majenerators in the end you are exercising power mokomena noka
ndimafuna tisadapite the meaning of the Eskom saga kuda acha kwera umata ati chiani
acha kwera tu sana vudike
chifasa bataya ati timanena kuti ati yanghule
yes
you remember
yes
timanena kuti ati yanghule
yes
kuyankhula kwe nkumenepo
yes no I don't think kuyankhula kwe nkumenepo
ukunkwina
uku Oho. Uku mukamba kwao anapeza bomba. Anapeza bomba.
Anapeza mtaji.
Anapeza mtaji one kuti apeza documentation.
Oho. Apeza. So is he speaking on the on knowledge of a point of
kodi view. Kodi amapanga kodi ma documents itu. Kodi ngati press conference yo ine kuti zongo kamba. Anabweresa mboni itu. Anabweresa mboni.
Apeza bombadi ye.
Anabweresa mboni one kuti mabodzi achuluka president. Zimene munenazi sizoona. Muda sokoneza kakuli ku OPC upanga interfere zoita za Eskom ku set house upanga interfere zoita za Eskom in the end nothing has happened company mene mu amafuna ku state house ni ku OPC imabwera number 4 kwa IPC ku Eskom imabwera number 4 sono company number 4 ikafika mpa number 1 kuti igule zinthu tachitika cha ni mafuso amene mafuso acha kwena ndiye pamapero pa zose anena kuti tipaseni inquiry so says zizi mutipatse inquiry pakhale inquiry tifufuze so ukanifuza za press conference yake basically that's what he was saying
koma he was speaking ari ataponda pakwino
ataponda pakwino ari numbo
sango langula from here says
no ari numbo ari nkabomba ama you know kuti ndiri nkabomba kabomba kaum kamene
amano
ari ari nkabomba
kaligasa
kaligasa sari kaligasa
tichite break pangono
yes
tikabwerera ku break what the Eskom saga means to Malawia.
Yes.
Ngati mwango tipeza kumene mukonera in the program ya The Hot Current. Pano pa wireless ya kanema ya Times. Tukambirana pano nkhani yofunika kwambiri. A government that plays with citizens' life. Boma limene likudoda doda mioyo ya mzika zake. Sio chikuti kwenkhula kwa.
Ndipo so ulokhala kumeneko. Kuseweletsa. Swadi balika gamwira ngani kampira mambo yote mpira tatu
ama ikati mpira tatu ndeko set kumati ponya
aha
kena kasagwe
nizimene uchita boma ile kusewelesa mioyo yatu ngaraona kuti feru nama pano kuti sasa mioyo yatu Eskom yata kusewelesa mioyo yatu
akuti doda achipani
ndipo so kuti njoya kuti njoya utirenga kati mpira urazi aziponyerana utirenga kuntoso ngati nyama galo nanga nyama galo mairemekesa ngati madia
tichite break pangono tikabwerera the Eskom saga what it means to local Malawians ndine Brian Banda mukonera in the Hot Current tibwereso posakidwa ngati mukongo tipeza kumene komandeta takale ntunda
eh ntunda wapita ndaita ndime yapita
ntunda watantunda
ndime ndithu yapita
boma limene likuseweletsa mioyo ya anthu ake
yes
siti kubisanso tikunena mu Hot Current muno
yes
kuti boma ili la mutharika
yes
malingana ndi zimene liuchita
yes
luseweletsa mioyo
situngo langula ngati anthu amisala amene amatichulira tikupereka chisanzo
ezona
kupereka chisanzo cha export bani ya Chibanga how the poor have paid for that policy and how the rich akorola how the rich will make more money they will smile all the way to the bank as bila ku bank ndo how imba mluzu basi
ezona how imba mluzu
yes ukavita apa vindala
ezona
umachito kwa magali moto akapita ku bank
ezona
kupita ku bank I've so ndagulisa Chibanga chaka ku Tanzania koma si vindala mafake foi valo wa vindala pamene osauka kumudzi
amene wali machimanga
amene wali machimanga amene wali machimanga chimene chocho ali nechi chose palopo kuti mpite kumudzi nkonvesa chisoni chuma chakumudzi palibe chikuchitika kale chama ndeni eide zimaenda kumuti fanya folia folia anthu amalima amagula magalimoto ama amamanga amamanga manyumba amalata bwino bwino manga munyumba munthu wakumuti nkumakhala moyo wabwino zose zimenezo zinatha chifolifolia lobe yoti anthu samasute folia ili mkati audio yomwe amaononga moyo komaso ogula folia kulilongwe o asokoneza sokoneza zinthu ndiye kumudzi kulibe chichosi. Sono chaka chino ali makochi manga jambiri momwe ndi boma like ma police zone round kwa kumudzi apindulwe ko pangono what does it do ban uipanga limit market chabwino akanakhora ita ban yo adi magiri bwino panalibe chifukwa koma ban mwaika ban adi maga yanu yo ndiyo kutha palibe chichose choti tingamavuti kokamba pano adi magi is dead dead and buried nimene mukuika oi iye ko kuira ndrama ku banki oi ngirani ndrama kulibe so mapoli boma losaganizira anthu ake then nkhani ya esco ma blackouts amalawa kuvutika amalambira kuvutika kusau they are facing ruin ruin yene kuti munthu anona kuti oh ine kuti ndiye pa khombano ne amunanga afunika ka ochirechina chake magese kulibe abwera abwera thukolo kaya usiku pakete auchera thukolo kaya usiku fifth they are facing financial ruin so mbondi now
panali ndimaona dziro nyumba ina kaya kublanta yaku yapsa
yes
chifaja kandulo
yes
akadakhala magetsali bwino bwino zimene zikadateka
kodi ndipali nkhani zambiri zimene ndikakambeza anthu zimene zikuchitika spani kanzi
magetsi ena obwera usiku anthu atagona
yes.
Ena amasiya makhuka
yes.
Chiani zinthu zithu
yes.
Kuonongeka
yes.
Kuyaka moto
yes tili mavuto a Malawi
kodi zimene zikuchitika ku Eskom zikuta nthauza chiani kwa ife
saganizira mioyo ya ife a Malawi ife a Malawi we deserve better ndipo kufusa mene tizifusa tikakhala tikamagona mmanyumba mu tikamacheza tikamakambirana tizifusa kuti koda Malawi tidala kwa chiani chaura tampindulo tinamula kwira chiani timpepese because we don't deserve this government sipo maloti ife ngati a Malawi we deserve it we deserve better we deserve a government lo inde lizipanga ma mistake palibe palibe boma limene
sipanga linga
khala loyera 100% ozikolosera kugwina kulibe koma mukamona ma mistake amara this is an honest mistake akukhonza akukhonza koma this is not an honest mistake si mistake ya honest yoti munthu wapanga mistake onolo wango uchita futhi ni munthu iyai panali kuganiza panali kuchita panali
nanga kampani imene oloma eso
yes
kuti munthu wina wina by wakhala
number 1 wina wakhala number 4
eh wina number 4 nkukanena kuti ayi koma mphotho
tipatsa
number 4
pali zero pamene po chivayeke cha
because in essence that's what it means
mwapanganane jani munthu yo number 4 mfuso mena kufusani unaona kuti inuyo
mwaona jani mwana
number 4 mwaona jani mwana number 4 wa number 1 mwamusira
ezona
so atiuze atiuze papa mbiro pake conclusion maybe ufuna kuti ndipeke conclusion
yeah hiyo conclusion sinafika
sinafika
eh conclusion
koma ndikuona kuti afunika afotokoze kuri kuti number 4 by the way number 4 yoso rowasiya rusapanga
wasakuti wanyanya
wanyanyale sapanga
eh wanyanyala ndiye kuti mwana adamkama kwambira adamkama
haya tu
silingane nelevu
silingane
adamkama eh eh drama success
number 4 yowasiyaso
so
zijaro aruza zenoro yai by December zienda mabonza
a Malawi tivale dzilimbe kodi dziko lake liti limene blackout mpaka 24 hours pa America pompa pa America pomwepa kungothima magetsi
mai
40 minutes
oh koma ndipo so ndiye kuti sono news the following day every paper
akutero
chachitika chatero
kodi
captain
and heads raw
captain terrorism chachitika cha
so nae akuti 40 minutes
para president inquire
40 minutes ita kashapo
chachitika cha
sinu kambaru za 2 hours zitu yai
kapena 25 hours
kapena pen koma magetsi kungo thima 40 minutes
yes
wina mpaka chilo imthera
my standards ndiye kuti dziko limene lolo ndinene kuti ife tili my standards
ezona
koma so my standards yo ama gwira nchito to attend the standards
ezona
koma standards sutanga ngobwera
umene
mugwira nchito mulimbikire
ezona
andi kuti mulimbikire pafunika mukhale na tsogoleriso ama standards
ezona
amene okonda anthu awo
azichita match ma standards
okonda anthu kuti ine anthu anga sutufuna kuti azisowa magetsi azisowa match
awa anthu atsogolera nawo ngosa konda anthu awo
kodi brother akati kwa kuti konda bwenza kuti chiyaitsi
ezona
ukalakhauri atsogolero autikonda
kuti
amatikonda bwenza anona kuti azitaisi sibweza authamanga kuti magetsi awa tunene kuti by okutoba magetsi abwere tenditamange kuno nepulo tipange zolongosoka ipc yapanga number 1 mpatseni mwachangu abwere
ezona
chimene akusokonezera cha nkukondatu
asakutikonda
iwo
esakutikonda
sakutikonda
Kumdepa kwa kapa tawa number 4
atsogoleri okonda anthu awo kwina aku ali kwatsogolera mene ali ni standards for their people
ndiposo salo werera procurement ya zinthu
ali ma standards amaziwa kuti para state ndi kuti dike para state iyincholinga ndipo cholinga chake mene mapera ku parliament kuti dike para state mene tibaforokoza kuti cholinga chake chakuti chakuti tilaika malamulo iwo what do they do para state kodiera
mineni ya mu challenge ja yango kala kuti si awotu
Tini atsogoleri osakonda anthu awo. Amakondwa tikamavutika. Mene tuvutika njonji kuti tibe magetsi makampani we are facing ruin anthu wamba uvutika kumudzi anthu mphawi sizimakhudza. Kuntima kwawo sizimakhudza. Amapanga pay lip service kuti namiza mabodza. Oyife tikupanganisa kuti ali mabodza ameneyo. Ndefuso mene tizifusa Malawi la kuti kodi ifeyo tidachimwa chani. Ameneyo adatirodza ndani.
Adatirodza ndani. Ndani.
Famineyo tikampepese.
Izoona.
Amarichari akachose malodza. Tikampepese.
Izoona. Yes. Kodi malodza tili nawo?
Nanga malodza brayiro.
Koma akasakula.
Nanga ncha. Brayi.
Boma iri malodza?
Malodza brayiro. Iwo ukamaona, ukamaona. Anthu agwirizana. Tieni lipeze 78 megawatt.
Ezone.
Magetsa ambiri kuopsa.
Ezone.
Magetsa ochuluka unaona kuti tikataka kuti pano ma generators agwira kulira. Sibwe zitu zili ma blackout.
Ezone.
Tabwera pano brani mama uno tapeza kuti engine yathu zazake zasokoza sokonekera tinali ma blackout. Pano anyama tathamanga thamanga khoza that's why tabwera panga program. Akira program isi garapanga.
Ezone.
Program isi garapanga.
Chifawa watu pangira nga generator.
Ndi jenera yamboti topera sopa.
Yai koma ndi kale adambori lalicha.
Yamboti topera.
Chifukwa olomena kaipanga ankangonena kuti ingoti thandiza pathawi ya
pamodzi. Kawanu awa basi mwezi mitsa.
Sada nene kuti chito kote tsikulo chifa ndi machimva mawa ndikabwera mpaka madzulo chikuta
udzulo siku yambovuta dzulo siku. Dzulo siku zinazima zinthu pano. Wireless chani zinazima. Engine ma machine ku print upanga nyizola anazima. TV inazima. Chileke chita foya. Ako tamanga tina nyamata utamanga
hey.
Mpakana ajipeze chipea pati apanga pangono ngono hotikari sinikarapanga hotikari ndi zose zinali zose
sezona
ndiyo mavuto amene amalawi tikugumana nawo tsiku tinali lirose ndiye paliena ona kuti injini alibe paliena kaya masaluni mawelda kaya mabuchale kaya machani zimenezo alibe they are facing ruin. Olo efetiri nazo, tikuonu ngandrawe
kambini. Kumaso ndi mene mani nakuti, ntai imene ama higa shimene shishimu.
Yes.
Shimene shi utipangira magetsi panoni.
Yes.
Sada nene kuti chizichita 24 hours.
No, dado.
Ndichongo tishi ngoti wombola.
Aha.
Baka kalakuta
Eskom. Aha.
Asima.
Yes.
Kumaso kuchita rani chimashini shimene shi. Ndi ndalama zambiri.
Ndipo tikuonu ngandrawe zambiri. 200 liters patsiku ya D0 kashani. Zambiri rama tikuonu nga. Nsipesu uchitika makampani ose. Chuma chikapela pasokolo. Chuma chikapela pasokolo chaziko. Because ngani makampani sakupanga chumba sa magesa kuvuta it means sanga chise ma plani olemba anthu ena nchito kuti apezeko la mchere mwezi ukati sanga banke even ifeyo amene tilipo fe we are in danger because makampani athu ngati sakupanga drama atilipira cha atilipira chani iwo ni charity we have to make money to pay each other we are facing ruin. Ndi zimene zikuboma samavai ndanthu opanda opanda chifundo opanda chisoni ndiyo kwamanena kuti akasekula muonjezo kwanena kuti tikalodzedwa sikulodzedwa brani.
So who are the suffering Marawians?
Ndi zimene ndikukuza panozi
ndifeyo
wabuchala
wabuchala
amapha ng'ombe ng'ombe sangagulise tsiku lonse ng'ombe imodzi ziwiri afuna magesa asunge mawa kukacha agulitseso sikungoola akagula ina.
Achari chena adali ndi nsonkhano.
Yes.
Ndi ada akagula ng'ombe.
Yes.
Kuti nangati jetsewa anthu.
Yes.
Nsonkhano nangati zikagula ka 20 kg.
Yeah.
Tingogula ng'ombe.
Yes.
Aba situ yonse
kuola. Ndiye pali zipatala.
Ndiye pali zipatala.
Wina wachita tsoka kuti apite ku theater. kuja uora kwa ngambi. Maloora la bajadua majira mga ngamba.
Zona.
Zio uvuta. Magete. Nanga mavaksini. Kuli mavaksini unofunika.
Ama funa mozizira.
Mozizira.
Ema funa mozizira.
Zulongo soka. Zulongo soka.
Antu wa wame tazorenta.
Zulongo soka. Ne tika manana kuti. Kuboma kuti mulibe jifundo. Is it because inuyo mma kwela ndege. Ndege yoso ama gisa jino msoko watu. Ama ito sandege kwa South Africa. Akangoni basi kati sipa wangono. Ndibilo South Africa mpile kushibara. Kwa ni foni mabilo South Africa mfake sifuro longoso la
zifu. Mwina zo sezi sanga timvele jisoni. Kuma zandi kuzazimeni mwane naza kushibara.
Yes.
Kuta halipo wena owa ngamba ngamba ka.
Yes.
Mageti ti.
Yes. Kodi mugarere mugulongo sola.
Owa ngamba ngamba kale.
Kuthieta.
Mageti ti.
Ndikuti kuthieta.
Akunana kuti. Kodi ama ganizi ya zimene. Iwa imene aku yanga na kutiko diti jesingati pa majenereta wa. Akuganiza saa mene yo kushibata ala.
Iwa akunana kuti. I think ni mawele nga zuru. Iyo ma central hospital zi magesama zima. Kuna suwa matiki kutika magesama zima. Ndeni manina kutu nanga ntima hospital ringono ringono. Kuma district. Nakosu saa zima. Chifuwa kuma district, ama jitaso wa prosiju, ama bida antu huku theater.
Nanga madhaunishibimu. Madhaunishibimu. Mulitisipata latina tungoni tutandiza.
Azmai, ofuna ujira, ana. Sika jitikeja, ma district. Wina ananena kubaraga, kutiyai, kunokodu, zumadi vudanditu. Tuma kwenye sachiro, ma district imu, ndarama zambi irugula diziro. Wote zibanga jepati majenereta. Na kuma this hospital ndama zima kazo je bagale zimena mabata pa mwezi
ndayanganisa
generator tulongosola zinto
muimaliza bwanje nkani
ine kana umaza wange brani nkosa futa umaza wankwana kuti a president atirankhule a president akutipanga all explanation kifeo ngati owalemba chito ameleta apa sachito yabwino chito yabwino pa mtika 2014 sina sachito yabwino kwa
mpaja
Ali pamtika president.
Pantengene.
Ndiuri bobojo yabwino
pachinyezi
yes. Tinapa sachiro yabwino pachinyezi.
Yapamtika.
In return iwo ali nimphavu.
Pamtika.
Yes abamphavu pachinyezi.
Oh makoni makasungumari pamtika.
Ndika ndiri chinyezi chomwecho.
Oh.
Tinapa
sachiro yapamtika.
Inu kuseta simthazi magira kuchito. Kupele kujua kuli masewe?
Ya, ndi zinaiza, nanga siti malumbira kwa ndesi nina kuleza
mtika. Ndiye, kwa, ndugamba, kuma ndugamba, just the ambience, surrounding yake, environment.
Kwa mwino nditu.
It's a seat of power.
Ya, kwa mwino nditu.
Tila hapa sasimezi
ya,
kuna tibigiri na nchito. Ndiye, audiba ngayis.
Zona,
Kayo, kaya ntu hao, audiba ngayis. Aburezident, atina kule. Ndipo, zulo. Aja kwela. Mena mamaliza programu yao. Not program, press conference. Anafusa mafuso angapo. Amafusa kutikodi. For example, nchifuwa jani, a chief secretary, Bambo Muhara. Zima akuza za Wesco.
Sao tinda achama nikoli?
Nda achama nani jenko. Nanga jenko ndesko.
Oh.
Chifuwa nzima akuza.
A Muhara. Aloid Muhara.
Nanga. Company mene ila kwela number 4. Chifuwa ya na mafuna kuti mene yoyo. Mene
ikaleba
number 1. Atifuru kuzi?
Sikubele ya kumene kwa?
Yes. Chimene company mene hii ama hii gisa chilo single sourcing method ncha. Yokayo wasungo ibasa hai mpase uyu. Chifuwa ya kencha. A president atirankhule. He owes us an explanation. Ngaribo malao, ngadi owa president alikili nisu kwa kuza. Ndiye atipase inquiry. Kuparlamenti atipase inquiry. Iwoso atipase inquiry. Tizive shona. Chifuwa at the end of the day. Amineta pwedekeka ndifa Malawi. Malawi wamba. Malawi wosauka.
Musa na Marize. Fandu zote mu Mariza.
Yes.
Koma ndi mafuna kutina nga mtu wankulu muka Mariza ine singa kurezo.
Chabu ino.
Koma ndi mafuna ndi nene kuti. Vuto nina limene itini na alo. Ndipo I don't know how we can change this. Ndife ya Malawi. Malawi.
Yes.
Malawi ndife mavuto. Tima sekerera zindu zopanda pake.
Zona brani.
Chifajo nina kuti. Asa napange zao ozo kuti. Kuditu ufina tengewa number 4 ka number 1. Kudaa Malawi waka imva imene hii.
Yes.
A imva kino.
Auzora Malawi.
Ehe.
Izizi gamba.
Kwa mawina adaisa izakare kuti. Palibe jimena Malawi.
Ango gamba
pa Facebook. Anga
bange. Aga gamba pa Facebook. Ma status. Mene pa chua basi. After a week. Kupa ilazina.
Ayuwala. Zona Ndeni manina kudena kuti. Vuto nina asu. Limene. Tale pangita kuti. Awa DPP akhale adyera chonchi. Tachita kuapanga anthu.
Zona.
tachita kwa panga sada ngodzuka lero ndi lero
kuti kuti azizoelewa kuti 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 azidonjeza chocho
ngoku
kuti onjeza
atonjeza kwambiri koma we have made them
yes
kuti it's okay
yes
mukhoza kuti patsa 25 hours opanda magets
we don't seem to make them account for it when they make a mistake like this
nkulako kanza motero
sukulako brand timango waona tingolongolola tingolemba pa Facebook titilongolola mochezera mu kunyumba kwathu kakuti
mu mimo wa
of course
mimo wa mukhala
ino ah it's all dead book ndi
ngona pa television uzikamba iya ndingonena ndingonena kani nje serious
nje serious
kuti titatha kulankhula mimo wamu
tikakamba kamba
kuti matani
palibe
what else do we do
palibe others kwina ku savomeleza
amapita pa mpanseu
ezona
amapita pa mpanseu ndipo tinene mu hot current
ndi
ndipo tinene mu hot current kupita pa mpanseu sikulakwa
zimposition zimumalumano
ndipo ina kuzonena kuti muyambitsa anake
ndine kuti anthu alenge futi
sikunena kuti sikunena kuti mukagende sikunena kuti kapena mukampeza wa state house mugwire mfuno
ai sikutero
koma tikunena kuti kodi after titachita rant
utenga pa
Facebook
utenga pulakadi ukafika pa gate ya state house nkuika mmambo sikulakwa
kunyamula
pulakadi
ndi kuti nayi kuti
kusera
ah
ukafika pa zile
kuli mavolavola kumene kuti
sanga kombe wachimwaja
iwe kunyamula
iwe sura renge fu iwe
utalemba kuti chani pa pulakadi
we have had enough of your incompetence
Nde imene akalembale makunzenya mulenu weyo. Sini munena kuti amalawi tisamasekerezo busa. Nde imene akalembalemba. Akalembalemba. Ndauza kuti muibweretse kuno akasakula akayimika pa.
No, akani join.
You can join.
Why not? Yamwe Malawi. I'm entitled to. Suri kapena sokuti kapena ningaope.
Koma ndimafuna kuti musana malize. Tizachita address nkhani imene.
Yes.
Kodi how can we hold these leaders accountable?
Kuti asiti opa.
Ehe.
Khaleke ndimene ndikopa pano.
Kusa chifuka
the in and when aku kwina aku Brian sanzo zambiri mbiri sanzo zambiri mbiri amatuluka anthu amatuluka anthu upita pa square ngoona kuti yai ifeyo tatopa nizipenese
tsono vuto lake limene lili kuno tikati tituluke amena amatuluka tu mabwana satuluka
ya ndiye pajone we pacha kuti amati amati onjeza because akuzokuti orapanga chinjo choipa ifeniko khabasi phe tiko kamba kamba nkhaliki
ezona
ndefuso nkumati kula Malawi zimezi tipitiriza khaido limene fuka akutionelera because we don't react this is wrong ukukunkulakwa akulakwira Malawi we are facing financial ruin our livelihoods zukuvuta for akutenga kutosonga nyamaga
this is malafide
yeti power zako za malafide yeti power byathu
ezona
havu zimene akuisa chito ndizathu tidapatsa koma tidapatsa kuti they should exercise it mokomera ife sakupanga exercise mokomera ife chakupanga mokomera nde ifeyo ngatene akamphavu tikuti chiyani ndizo zimene kwambe wezo
imalizeni khani
no a president atirankhule
atirankhule
a president atirankhule Parliament ikakumana next week atipase inquiry mujala ita thaya chimanga
tidzimva
ndipo asachitire mwina ngara speaker au ndibva pano ndithu thenga wanga ngati the citizen tifonyume njangaso kumene njangkwangaso amwe person ndi mali akangopita ku parliament a speaker
ndipo ngati mwina
bambo nsooya
ngati mwina sakutimva pano
koma
mutitengere uthenga
wauze kuti pa hot current akuti afuna inquiry ya Eskom zambira kuziziwa kale koma tifuna zikhale official
ezona
anapanga chiyani ndani tifuna name and shame
tikumva kuti kulanyamata ku state house amazunguza
achulike
amene utadziwe kuti ndani amene amazunguza
achulike
ndipo amamutuma ndi ndani
yes because the parliament is independent they did a good job thayachimanga ku Zambia they went even ku Zambia
avanso atithandize
atithandize so a speaker bambo msooya
ngata kuti mva
ngata kuti ngati sa audiva ye wina wauzi
wina atitengere uthenga
aha tufuna inquiry ya ku parliament kwa presidentiso tufuna so inquiry chifukwa sisonyeza kuti o sakuziziwa ndiko sakuzifuna ngati inquiry satipatsa ndiro akuziziwa awo panga protect anthu awo
amene ena akuganiza kuti amawatuma
yes.
Koma ngati sama watuma
ndi ati pasa inquiry
ati fotokozerenso kuti a chief secretary
yes
zimakhudza banji za kwesomu
Amutarika.
Aha.
Nkulako kuti
sikulako. Kumaliza kwanga kumeneko Brian.
Mwayimaliza bwino
kanti. Sikomo.
Ndikuthokozeni kwambiri.
Sikomo.
Mwayimaliza bwino.
Sikomo.
Chifolo wina anakha kuti sana mvere zonse zija wangomva mkotawo.
Yes.
Bas zankwanira.
Ndothokoza.
Timire pamenepa kwa lero. Tikuthokozeni kwambiri chifo chokhala nafe mprogramu imeneyi ya Hot Current. Timanena kuti muno motenda.
Eh muma ocha
muno. Nkhani zake sonzotenda.
Zotenda. Sitikambirana za weather. Ali panyamata pamanga weather pano.
Weather imukuje pesa.
Sidi kuje pesa. Azi nga sidi mazoti ma kugwa mvula. Tivaleka juzi kati tani. Niyo funi.
Koma isi weather.
Isi weather. Ma kubera mvula azikozekano. Koma isi weather.
Izinza serious.
Izinza serious. Izinza serious is hot.
Ndakondola kwambiri ndi state ndiyo malizirayo. Kuti ngati amuthalika kunena kuti ah kuti zinali chonchi.
Yes.
Ndachita inquiry.
Mhm.
Achita inquiry.
Kuti mbe ndomatseka
rufuna ndiye ndi mangu kana pokhamene no ngati zimene sokambidwa zisaku zidziwa
atipatse inquire
atipatse inquire
yes atilankhuli
ndipo achite mwa msanga
mwa chawe
tikadakonda tidakamva kuchokera kwa inu nde mangazanu ndizofunika kwambiri titumizireni email ku brianbanda@bnltimes.com brianbanda@bnltimes.com Tidale tidapempha kuti tidza werenga ena mama email koma sidatsa tivula
valonjezera vanthu
vano koma wa sabata ya mawa
uzawerenga
nzakukumbutsa sabata ya mawa ndibwera mkanchini pa
nzakukumbutsa
ehe sabata ya mawa ambwera mkanchini
nzakukumbutsa
ehe kuti
pangono poka werenga
ako tidzawerenge ende mangazano sitidzachula maina ndipo ina amene mufuna kuti kuchule maina you can say kuti ine ndilibe uvuto koma we try kuti tisachule maina titumizireni ende mangazano zimene muganizira za program imeneyi brianbanda@bnltimes.com ndikuthokozeni kwambiri
ndathokoza
kufikira sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina ndingoti mwakomana nonse and goodbye.